Impilo kuwena inzima kanjani lokho akusho ukuthi uvuke ekseni uhambe wibulale bekezela qinisele amakushisa ungabothethele bokhuleka phokophela amasanga azoyivulekela ngoba phela uNkulunkulu khona uyena ozokuvikela sungalahle itsemo ungagive up izinto zokwenzeka ha remember you have a family unabantwana abafuna ukubona uphila ubanika ukudla bane future abanamaphupho bafuna ukwakha umuzi kodwa buka badinga wena ukuthi uhlale ubaluzi mhlawumbe wena lapha ekhaya kini ozokwenza umehluko ngisho nangakini mhlawumbe wena uzoletha intuthuko banye bayafunga bathi kwena akusoze kwalunga kanti abaziniks kwamanje isimo sengaguquka ungaphunyuka kulolu gibe abahlezi belicubhu vele ungabe usazi ukuthi uyaphi mawehla wenyuka
ngiyaliboni ikusasa lami Ngoba liyashayina, ngoba liyashayina, ngoba liyashayina Ngiyayiboni future yami Ngoba liyashayina, ngoba liyashayina, ngoba liyashayina
Sonke sinamaphupho njengoba sicula senzele ubuku Ithonga liyakhuluma lithi qhubeka fana siyabuka Noma bevala ngiyavula kulo nyaka ngibuyele emumva Noma lethi imvula sishiyane nodiyaka kodwa iyadlula Manje kuphumilanga siyaqhakaza ingoma iyafakaza Sanga ngamawala sihlalile phansi lento timeline
And ivarleyo
Kanti namasrapper sinenzele amanga Sidila neqiniso sibhala ingoma nakusasa ezoyithanda Sibonga uNkulunkulu ngokusipha la mandla amangaka Noma lidume izulu basifake ikhanda umhlaba wasanda Today isashayi banye bathi letwana zabamba Baxasula ukuthi nasifika khona thina kuyachaca emajikisa bafa Abangaboni ukuthi siphumelela sine sibethele Ngama dope tracks asiwavuthele Badonseke ndlebe njengomzalo yalingane ngezo Sibukila ngiyabonga ngale beat isha khona impela hona
Ngiyaliboni ikusasa lami Ngoba liyashayina Ngoba liyashayina Ngoba liyashayina Ngiyaliboni future yami Ngoba liyashayina Ngoba liyashayina Ngoba liyashayina Ngiyaliboni ikusasa lami Ngoba liyashayina Ngoba liyashayina Ngoba liyashayina Ngiyayiboni future yami